Molweni, ndiye namkela kusei ngoba pitit, inkqubo ekhuthaza intetho ngezempilo, ngezesondo, ngeziyobisi ezokuzinakekela umzimba nokuziphatha. Upitit ujonga nemicimbi ebalulekileyo ngezempilo ezweni lethu. Ndinginokubonga yawa, ndiphila ne-HIV. I-HIV isifo sephepha, iswekile, inyumoniya, isifo somhlaza, utyatyazo, nazo nezinye izifo ezininzi, unganako ukuzoyisa ngokuzikhusela okanye ngonyango. Unyango olukhawulezileyo alunqandi ukuba singaguli qha, kodwa luthetha ukuba izibhedlele neekliniki zethu azisayi ukugcwala ngolona hlobo ngabantu abagulela ukufa. Ukuhlala emayezeni neengcebiso ozinikiweyo ngugqirha wakho yinto engundoqo ekunyangeni nasiphi na isigulo. Njengabantu abaneswekile, abantu abaphila ne-HIV nabo kufuneka bathethe amayeza abo ubomi babo bonke nje bekhe bawaqala.
Ukutya ipilisi akusimcimbulula, ndiyazi apha kum xa funeka nditye ezefiva. Kubekela phi ke xa umntu ufuneka ezitye ubomi bakhe bonke?
Ukuqala kwam uziva into yokuba ndiphila nentsholongwane kagawulayo azange ndibe shoki kakhulu because ndandiyazi uba HIV iyinto ephila ebantwini. Utya ii-ARVs ndiqale ngo-2007. And ngelo xesha i-CD4 count yam yayi-CD257.
Utya eziphi ii-ARVs?
Iipilisi endaqala ngazo ukuzitya ndaqala nge-Zyrtec 30C, Vivaranza. And then ekuhambeni kwexesha ndafumana izinto yokokubana nditswebha amazantsi, iingcondo zam imilenze yaphela ukuba ngathi noko inenyama. Ngentla ndinamabele, ndinamaxa. Ndaxelela ugqirha. Ugqirha watshintsha izrit kwipilisi endandizitya. Wandinika iComiver plus ne-Evivarance. Ndaqhubekeka nazo.
Likhona mhlawumbi ixesha apho wawukhuqa uba ufuna mawuvele uyiyeke itreatment?
Nangona ndandifumana ingxaki azange ndiyeke itreatment. Ndandisithi into yoba neproblem into yobana mhlawumbi ndibone into yoba noba ndisesipilini kukhona iinto eziphuma apha kum. Ndihambe ndiye kugqirha, nogqirha zange atsho kumntu okokubana ziyeke iipilisi okanye khawukume. Ngoko ke ndaqhubekeka nazo.
Uzikhumbuza njani ukutya itreatment?
Ndizikhumbuza ngefowuni. Ifowuni yam ndibe ne-alarm yakhala qho ngo-9 o'clock. Okunye omnye umntu ondikhumbuzayo apha ngaphakathi endlini ngumntana wam iMkhitha. iMkhitha noba mhlawumbi sendiphandle okanye ifowuni ikhale, umzekelo ndingumntu othanda uba bhizi uyakhawuleza okanye mhlawumbi ndilele lieli uMkhitha andivuse, mama ifowuni ibikhalile iipilisi. Okanye xa ndizawuhamba ndinomtshana wam okuthiwa ngulamla, ndinesipajana sam sofaka into yofaka ikhondeni yofaka iipilisi uba ndizawuhamba mhlawumbi ndiyenkonzweni emlalisweni okanye whatever endaweni enepati okanye kuloo ndasaya kuyo. Iipilisi makazi ungazilibali, ndithathe iipilisi zam ndizifake phaya.
Kubaluleke kangakanani ukutya iipilisi?
Ukutya iipilisi kubaluleke kakhulu ngoba kaloku ndicinga into yokokubana ukutya iipilisi ugqirha into ethethwa ngugqirha kuwo funeka uyenzile. And okunye iipilisi esizityayo ugqirha nothi yitya iipilisi usagqibela ungazitya okanye athi tya into ethile, yitya iveji wena ungayityi, kuba uzixelele into yokokuba noba ndizityanga ndizawuphila kakade.